Yo yo yo, charas ganja mere ko pyara, charas ganja mere ko pyara. Fuku main subah sham raat ko din. Mummy bole mat kar, papa bole mat kar, aunty bole mat kar, mat kar, mat kar. Pata hai maine kya bola? Charas ganja mere ko pyara, charas ganja mere ko pyara. Dost bola mujhko chahiye thoda sa maal. Aaj raat phook lunga puri duniya ghoom lunga tere pet chum lunga. Pata hai maine kya bola? Charas ganja mere ko pyara, charas ganja mere ko pyara. Sab kehte hai galat hai. Yo yo yo, charas ganja mere ko pyara, charas ganja mere ko pyara. Fuku main subah sham raat ko din. Mummy bole mat kar, papa bole mat kar, aunty bole mat kar, mat kar, mat kar. Pata hai maine kya bola? Charas ganja mere ko pyara, charas ganja mere.
Ha 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 ha